Nshita Yamacusho ngaya fika chalo chonse chikatenta nishichapwa ushe iwe uke milina shani ushe ukashipikisha mumachusha ya mwesu nikapele Neka pusuka, palwani neka inebusheka pusuka. Lintu wakanchusha ne wakwa Yesu, usheka kwa tashukoria kwa shamesho. Gana lufyo mweo, shasaka mane, kemano kwebe chaloni wakwa Yesu. Pelelwa kumo tukaye nobe palwandi neka inebusheka pusuka palwandi neka inebusheka pusuka mwe Yesu nikapelelwa.